panondindi tunakhani wathu mese zamawa mese iweyo wa unabwera kuno dzulo kusaona kuno nkhani ya kuchita mnagwira president kuno kufunika kwa magetsi kuno anthu akuti ndofunika motana pano anthu amene
magetsi in general ndi ofunikira kwambiri ngati dera lopanda magetsi kuvuta kufikako chifukwa sizoona munyengo ino kuti munthu mpaka na uyende 5 kilometers kokatcha cha phone zinthu zingono ngati zimenezo chitu kuko ichichi kwa anthu waji kutanthauza kuno kuti pano pazichita zinthu mosiyana ma business angono amene anga kwanise kuchita kaya za saluni kaya so meta kumene ichigayo anthu akuno menda mtundu autali kuti aka so pano zonsezi zili kufupi chifukwa kunoko magetsi afika ndithu ndiye kungaona chimwemwe cha anthu ndithu chikungotsimikiza kuti iwowa chitukuchi achilandira ndionyadira ndifanye mukuona kuti iyayi chisangalala chawo chikhala ngati cha mtengo wapaderadera
chabwino pata kati pano kuno kwasonkhana anthu osiyanasiyana kuphatikizapo mafumu komanso anthu otsatira chipani cha MCP na amene ndikuona kuno ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kuno pakati alipano a president apereka moni apereka ulemu kwa anthu osiyanasiyana amene abwera kuno ndipo akachoka pano a president akhala akuwafotokozera makamaka zakufunikira kwa malo ano kenaka ayatsa switch soza kuti ayatsa magetsi kuno ndi kuli akuluakulu akuchokera ku marep amene akhale akufotokoza za ntchito imeneyi ndiye pano ndifapereke microphone kuti atifotokozere kuti chachitike ndi chiyani pakati ali pano a president masa first lady akumana ndi akuluakulu a marep pada ali pano timve kuti akulankhula zotani
aziwerengaso usiku ana a primary kapena akulemba mayeso a primary ndiye masentawa because of your directive and your vision in the energy sector but also as an energy enabler for education and health sector kuti magesa amene wawa athandize anthu akumudzi and panopa trade sector inoyi ndipo sikulu pamene tili pano alongosola ndi a director of marep amene ali bambo sisi chingoli koma kubwera kwa magesa amenewa pabwera ndithu muitano waukulu anyamata ma baba shop anyamata wotcherera zinthu ndikuti tina chilichonse chizipangika pano pamudzi ndiye ndimpasire director kuti atilongosolere mumweyendera alaini iyi
bwana takulandirani pano papende primary school line mwa imodzi yaikulu kwambiri musanje muno ndi apa pende primary school ndiyo talika kwa kwana 5 kilometers kuchoka kunjira kuchira choka kuchizafika kuno taitapira line kuchokera kuse kumene kuchachoka kuchafika kunoko transformer ilipa imodzi and zose mukuona zozungulira zungulira zikafika ku master house kuzafika pano tili pano apa ndipo talika kwana 5.2 kilometers kungwira pano pa 5 kilometers komanso kumene achoka line kuzafika kunoko ndi 5 kilometers izo so ndi line yakuti mwezi muna mu Chikwawa ku Chikwawa kuno tikumanga ma site okwana 19 ndio ma site 7 tamaliza kale and enawo ali ma stage akakula kuloti tikuganiza kuti ndikamatha mwezi omawa ku Chikwawa ndi khatira samukako ndi project iyi tikuyangana kuti kamalize ma project ena tikalengera dziko lonse la Malawi pakere kwa mangata gere masaido kwa na 460 masaido kwa na 207 tamaliza ndipo tikuthamangisa masaido okhale nawo kuti timalizitse dziko kwambira bwana ndeti kachoka pano tikupemphani kuti mutiyatsire kwa popo kusiza kuti magesi ayaka komanso ayaka ku aonetsa kuti building yaka komanso class block yo yakaso
sikana ukapanga za saluni amachoka kuno lipira matengo waukuru kwambiri kutakafika ku town akapezeza masaluni lero masaluni zopano akhali konkono ndekuti transport imene amakaononga kupita uku lero china chiti chose chizi ndithu your excellency
I'm
5.2 kilometers kuzungulira mudzi muno koma choka kuse kuti ndi 5.8 kilometers zvabudzafika kunoko zonga mbiri So my building here, Ndipa Kumobaja, I asked my guests.
Ena tawalitsa walitsa kupyolera mulimi wantirira.
A Yohane Damitoni akuvomereza kuti mulimi wantirira mulipindu.
Tukukwanisa kumadyesa ana palala masukulu. Panopa skimu yapa pala. Timapanga zimene timapanga support our division anatilumikizisa. Timagula ndi tuza kuti tima
Nafala ngombo.
Kola Malawi ndilo dalitsika ndi zinthu zachilengedwe zosiyana-siyana. Zina mwa zachilengedwezi ndi monga nyama zakutchire, mapiri ndi zigwa zokongola, nkhalango, kumaso nyanja ndi mitsinje yosiyana-siyana. Amalawi ambiri amadalira kwambiri zachilengedwezi kuti adzipeza thandizo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tili kuno ndi mboma la Chikwawa mchigwa cha mtsinje wa Shire. Boma la Chikwawa lili ndi mtunda pafupifupi 4,800 square kilometers. Ndipo chiwerengero cha anthu amboma'li changopitira pang'ono ndi theka la 1,560,000. A Humphrey Maglasi ndi mlangizi woona mavuto ogwa mwadzidzi mboma'li la Chikwawa ndipo akufotokozapo zambiri zokhudza boma'li.
Boma la Chikwawa ndi boma limodzi limene limapezeka ku chigawo cha kumwera. Tapanga maliye boma la Blandaya, Tolo, boma la Nsanje, mbali naso ndi boma la Mwanza. Boma la Chikwawa waso, tapanga maliye ndi dziko la Mozambiki. Kumbali ya Chilengedwe, tili ndi malo sungira ko nyama, amajete, tili ndi malo sungira ko nyama Alengwe Paki, kumaso tili ndi malo sungira ko nyama Anyala Paki. Kumaso tazungulidwa ndi mapiri, amene ayenda mu mtundamu. Mpaka wafika kusanje. Komanso tili ndi mtsinje wa Shire. Umene wachokera kuntunda kudutsa muchiwawa wakafika kusanje mpaka kumeta kumapita ku Zambezi, Mozambiki.
Kwa nthawi ya itali, nzika za mboma la Chikwawa zakhala zikudalira za chilengedwe zosiyana-siyana pa ntchito zotukula miyo yawo monga ulimi, usodzi, komanso za malonda kungotchulapo zochepa chabe. Chokhumudwitsa nchakuti anthu amboma'li la Chikwawa ama kumana ndi ngozi zogwa mwadzidzi pafupi pafupi.
Boma la Chikwawa timakhudzidwa ndi ngozi zosiyana-siyana. Timakumana ndi madzi osefukira. tawi zinati makala ndi ngamba kuchepa kwa mvula tawi zinaso ndi makala ndi tizilombo timeti maononga mbeu minda ya anthu komanso matenda aziweto komanso anthu
kamba kakusintha kwa nyengo komanso kuonongeka kwa zachilengedwe zina kuno kuchikwawa mchigwa cha mtsinje wa Chire ndi madera ena akumtunda ngozi za madzi osefukira zakhala zikugwa pafupi pafupi zotsatira zake nzakuti anthu ambiri mberali akhala kutaya miyoyo komanso katundu osiyanasiyana monga nyumba ziweto mbeu za kumunda ndi zina zambiri Bambo Mandela Potifala ndi mmodzi mwa anthu omwe akhala kukumana ndi ngozi za madzi osefukira pa chilumba cha Chikuse mu mtsinje wa Chire kwa mfumu Makhuira
kuchokera kale kudzafika pano nyengo za makolo athu zimaoneka kuti madzi amapeza pa chilumba cha Chikuse adali ochepera kumphamvu ndipo anthu achati kamati madzi amathawa munathotezi kupeza kuzoti abwera